ibyuma bitandatu bifasha abagwayi guhema neza n'ibindi bikoresho byo gupima umugera wa COVID-19 nibyo umushikiranganji ajejwe kubungabunga amagara y'abantu no kugwanya sida yatanze ku bitaro by'abikorera utwabo Polyclinique Centrale na Kira Hospital aho yari kagendera ibyo bitaro ivyo akaba yabikoze mu ntumbero yo gutera intege ivyo bitaro ingene bidahengeshanya gukorana neza n'ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu mu kwakira abagwayi bikiza COVID-19 no kubavura neza bagakira
ibitaro by'abigenga navyo nyene tubishimira ko bishigikira akigoroka leta muri no rugamba kwatangujwe na nyene cyubahiro mukuru w'ishacu Burundi yitiriye ndakira sinandura sinandukiza coronavirus kandi muri kira bari batwandikiye badusaba yuko ico bushikiranganye nabwo goterera kuko iyo umugwayi wa coronavirus arembye bakoresha ivyuma ita respirateur bisanzwe bikora ku bandi bagwayi basanzwe bafise hano cyo gituma twabazaniye gakemanyi karimo ama respirateur atatu n'ibindi bikoresho bitari bike ivyo bizobafasha kugira ngo babandanye bafasha umwene gihugu babituye basanzwe afise umugira wa coronavirus kandi naco nuko twaje kuraba abantu bashobora kwifashisha kugira ngo bapime umugira wa coronavirus ku bagwayi babituye bina bitaro babiketse ko uwo mugera bakoresheje test antigenique twashimye yuko bashize ikibanza gikwiriye kugira ngo bafashe abene gihugu nuwo bari ngaha hafi muri quartier ashobore kwipimisha rero ico gushima nuko izi twaratumva atari byo dusanzeho dushimira abakozi bo muri kira abarongoye ibitaro abaganga kuko twasanze bari ku kivi bavura indwara zose eka mbere bataretse no kwitaho abo babasanze ko coronavirus ivyo twabisanze no muri polyclinique tubashimira kandi tubatera intege yuko urugamba rwa twese hanyuma kuba kwiza ibihuha naho tukomesha yuko umwasi mubi wa coronavirus ni bihuha bihuha birica kuko umuntu yashobora no kwiruka agahunga ibitaro yibaza ati kumbe bajya bose tubona abagwaye ni coronavirus ariko mumvise yuko natwe twaje twibaza yuko ari benshi mu batwasanzeho arabagwaye indwi cyero biraturemesha yuko twese turi ku kivi
umuyobozi mukuru w'ibitaro kira yaboneyeho akajyo ko kubeshuza bavuga ko ibyo bitaro bifise abagwayi b'umurengera bikiza COVID-19 kandi ko ubituye bamutegeka guca mu cuma gipima indwara bita scanner
nibyo turonka abagwayi nka muri kira hospital bakekwa ko iyo ndwara hanyuma iyo turonse mwe nabo bagwaye turaheza tugatuma ko abijejwe mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu kugira ngo baze gupima abagwayi bemeze yuko by'ukuri bagwaye iyo ndwara hari n'abandi bagwayi baza barungitswe n'ibindi bitaro canke barungitswe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu kubera ko biboneka yuko bagwaye kandi bakeneye kuja mu bitaro muri uno mwanya rero ku bitaro kira hospital bifise ibitanda 120 dufise abagwaye indwi gusa bari mu bitaro bagwaye iyo ndwara ya COVID-19 nagoma rero mbeshuze abantu bagende jya nawe bagenda baraducafuza ngo ibi bitaro ngo birimo abagwayi benshi ba COVID-19 eka haba namba abagwayi bahari ubunye ibitanda dufise byo kwakira abagwayi gushika ubu ni bitanda 8 ariko murabona kamashini baduhaye iyi ni mashini yaduhaye ni mashini ishobora gufasha umuntu byanse kwahumeka baduhaye mashini nk'izi zitatu ubu rero ico no vugira hanyine nuko ibitanda byo kwakira mwe nabo bagwaye bigiye kugwizwa ubu unye tugiye kongera ku bitanda 4 ku buryo bw'uko tuzogira ibitanda 12 byo kwakira abo bagwaye no kuvuga kimwe cya 10 cy'ibitanda byose dufise
nayo umuyobozi mukuru w'ibitaro Polisebe arashima iyo ngabire akavuga ko bagiye kuvura abagwayi ba COVID-19 neza batarinze kubarungika ku bindi bitaro
turavura abagwayi batari bake mu ntango twari twiyemeje ko twakwakira abagwayi batarenga 6 mugabo uno munsi bisaba abagwayi 10 muri abo 10 3 mu guhema bafashwa n'umwuka izo rero mashini nizo zifasha umugwayi yageze kure nakarusho rero ntangere kuri twebwe bavura kuko tuzovura abo bagwayi bitworoheye kare twagumana umutima uhagaze niyo twaba turi ko turamvura tuti mbega hamwe byokwanka twogira gute mugabo rero umugwayi tuzumwakira umuti muri munda kugeza aho tubona ntuze atoye mitende
ubuserukira mu Burundi ishyirahamwe mpuzamakungu byitaho amagara y'abantu OMS mu mfunyapfunyo arakeza ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kugwanya sida ingene bwibuka kwitaho n'ibitaro by'abikorera utwabo umushikiranganji arahumuriza abarundi ko ibice birenga 95% kwijana yabagwaye ico kiza bakira kandi ko uruhererekane rw'umugera w'iyo ngwara ruri ku rugero ruto cyane